phakathi ntambe lenyoka elihlaba impela umzondayo intambe lenyoka zindi umaza ntumlambo diyehlisa intambo ndihlekise ndizifuna ezantsi ndiyothutya njalo ndijoke phezulu ndithi ndizo ndiyizeka magwala ishiyeka lapho imile magwala mna ndizalekanga ndibile kuwe ndibile kule kule ngangasi yakuthi kakamadla ngokhokele ingcangasini nali ihashe lamcanga wam ingcangasi yamazantsi omlambo liyibuza igama layo ngubani ndithi ngukuthwale masihambe ziyotheza ukuthwale masihambe nto esezagigile intoyata ntutula kuthina phithina sihambe ugoduke ntoyata yakuthi ugoduke umntu ubuvekeki ndithi phuthuma mto nto yakuthi ugoduke sihambe mntu asethamba liphakathi ingcangasi ithewusenyuse umlambo ndise ndibuza ndithewukaphi mna ndithewuke ndiyanyuka ndinyuka kulo mzwasentwasahlobo kusebusika ndinganyuka ndijokeephi ithambo liphakathi lwenyoka maziyeka ndikuthi andisathethi ndiyathandaza ndithewu ndimagwala ndini ndandibana mali baxhosa naza nandiphathwa sihambile sihambe sisebaphakathini andifuni umele usiliswa usiliswa ndifuna ukuyigiliza madoda mna andazi nandithele madoda bethu andisakwazi nandingawuthini ngawuthetha nto yakuthi intoda nantsicangwam kwehlanza zenene niyibuza igama layo ngubani uzakhele nto yakuthi ingaba utheni umfondini waliye kufika esithubeni amadoda kuthi andiphoxa andiphoxa ndingazinandimephi ndishiyeke ndoda kule ngxangxasi kodwa mbuthinathe ndiyatyibisela ndiyahamba